Pano ndipo nyansa voice box mwinditu mlawa wosiyanasiyana amaleka maganizo awo osiyanasiyana pankhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kanizidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Nelo tabweranso ndi Mr. Abdul. Mr. Abdul nthawi zonse amanena mobwerezabwereza kuti ayi kuti ku Malawi mtsogoleri amene kufunika kuti timusankhe ndi mtsogoleri ndithu amene andikuthekera kulamula dziko komanso amene ndi masomphenya otukula dziko la Malawi. Tisasankhe mtsogoleri chifukwa chakuti amachokera chigawo cha kwathu kapena amachokera mtundu wathu komanso mwina mapita naye challenge kapena kuti mpingo umodzi. Kumaiwa ndithu abululu samabisamwa pansi pansi ndithu amakhala kuchipakira kampeni chipanichi cha United Democratic Front UTF komanso mtsogoleri wa chipanichi wolemekezeka Atupele Muluzi. Ndilonso nkhani yake njokhayokhayo imene akukumbutsamula kuti Amalawi tiyeni tisankhe mtsogoleri amene ndikuthekera kulamula dziko komanso amene ndi masomphenya otukula dziko la Malawi. Tiyeni khali modzi kuitenguta blulu akuti chani lero pa 6 September pano pa Nyansa Voice Box.
Zikoma kwambiri zinanga ndina Abdul ndabweranso lero pa 6 September 2024 limene lili lachisanu nthawi zonse ndimayamba kupereka ulemu kwa mafumu wathu kuti mwatandalauli mafumu wathu onse mwatandalauli mafumu wathu onse kumpoto wa dada ndi wamama muli uli mafumu wathu onse pa Central Region muli bwanji mafumu onse kumwera monsedwa mafumu achilomwe komanso mamwenye getu gospel chiyao tusundire uli mafumu onse achingoni wawa ngoni wawa mafumu onse achisena malonga mbuya zikuma kwambiri Amalawi ndabweraso masana madzulo cha kumadzulo kuno kufuna kuti tingokumbutsana ziwiri zitatu zimene zimafunikira kuti ziwunikirana Amalawi nthawi zonse ndimayamba kupereka maulemu kwa mafumu athu kuti mafumu athu nthawi zonse ndi amene amakhala ndi anthu ndi amenenso amamva kulira kwa anthu komanso ndi amene amatondoza anthu ndiye mafumu amagwira ntchito yotamandika mmudzi ena mpaka mafumu amakanika kugona kukanika kupita kumunda kokalima chifukwa chochuluka anthu amadandaulo mmudzi nchifukwa yake nthawi zonse ndimafuna kuti mafumu athu nthawi zonse muzilandira ulemu zinthu china chilichonse chinapite kukafika kwa chakwera chimakafika kaye kwa ino mafumu ndiye nthawi zonse muzisiyanitsa mafumu athu kuti boma lakuti linalamulira kodi Amalawi analira bwanji boma lakuti chipani chakuti chinalamulira kodi Amalawi analira bwanji zimenezo ino mafumu athu mukamakumbukira ndiye kuti muzakhalanso mukuwakumbutsa Amalawi kuti iyayi chipani ichi chinalamula 31 years ino Amalawi munakomana ndi mavuto chipani chomwezi chabweleranso mboma chalamulira 4 years ino Amalawi so mukomana ndi mavuto zonsezo mukamazi kumbukira ndiye kuti Amalawi azakhala ndi chikumbu mtima chifukwa nthawi zonse achinyamata amamva uthenga kapena ulangizo wochokera kwa mafumu kapena kwa makolo athu nde ino mafumu nthawi zonse maona ulamulira wa kamuzu 31 years ndipo maona anthu anu mmudzi mena amafutikira ndipo kunabwa Dr. Bakiri Muluzi nthawi imene amalamulira munaona inu mafumu sono mwenu nda amene munaona kusintha kuti kodi ziko limakoma chonchi kodi ziko anthu amava kukoma chonchi kodi ziko kodi ndife Amalawi ndife amodzi tikapita kumwera ndikwathu tikapita kupakati ndikwathu tikapita kumpoto ndikwathu zonsezo inu mafumu athu mukamakumbukira kuti no Dr. Bakiri Muluzi wa anagwira ndithu ntchito yotamandika pamodzi ndi chakufa cha Hana zonsezi ino mukamakumbukira mafumu athu ndikuti inuyo ndamene muzakhale pa mtendere chifukwa choti anthu akamaza chita bwino ndiyeti nanunso mafumu mbali ina muzakhalanso mukusangalala nthawi yakwanaso bado mafumu athu chonde ndagula mwendo mafumu athu chonde ndithu nthawi zonse kumbukirani mitima yanu izimvaso chisoni kulira ndi kumavuto amene amakumana ndi anthu ife sitikufuna dziko lathu tizisanga wanthu kuti alibe utsogoleri fochoti ali ndi mkwiyo mwina ali ndi chani ayi tifuna nthawi zonse ife anthu tizisankha wanthu amene ali ndi kuthekera kulamulira ziko amene alibe mbiri yakuba ndiye m'malawi wina aliyense kuyambira kumpoto pa Central Region kumwera ku Eastern Region tiyeni ndithu nthawi zonse ife amalawi tisiye ndale zosankhana mitundu ndale zoyang'ana chipembezo ndale zoyang'ana dali limene akuchokera munthu ayi nthawi zonse ife anthu tiyeni tiyang'ane ndithu amene akuonekera kuti ali ndi utsogoleri amene malankhulidwe ake nthawi zonse akamalankhula amakhale owalilira amalawi nthawi zonse akamalankhula amakhala ndi chidandaulo ndithu cholimvira chisoni dziko lathu kuti kodi dziko lathuli amene analitemberera londa analitemberera dziko lindani kodi dziko lathuli amene analipangitsa kuti lifike ndi umphawi wa chonchi ndani dziko lathu kuti lifike likhale la umphawi dziko lathu likhale lonyozeka dziko lathu likhale ndithu loti pamapo nkumakhalabe posauka pomwepo osachoka dziko limene analipangiza ndi kamuzu chipano cha Congress Party. Chipani cha Congress Party ndithu ndi chipani chokhacho chimene chimafuna dziko lathu likhale losauka ngakhale maiko anzathu akumasintha maiko anzathu akutukuka koma chipani cha Congress Party chimafuna kuti amalawi be akhale wopinjika akhale wolira akhale wodandaula akhale amphawi koma anthu ochepa wokha aziba misonkho ya amalawiyo ndiye ndi chipani chokhacho cha MCP chimene chimafunira zabwino amalawi zikanakati Dr. Bakiri Mluzi aja ndithu analamulira amene aja kulamulira 15 years olo 20 years olo 31 years jiyakanakhala kuti 31 years mana anamulira kamusa inali ya Dr. Bakiri Mluzi bwenzi dziko lathu lili pena pake bwenzi dziko lathu ndithu anzathu yena nawonso akukamba za dziko lathu kuti kodi ku Malawi mpaka mwafika apa koma zomvetsa chisoni kuti munthu amene anali ndi mtima wotali tukule dziko la Malawi anangolamulira zaka zochepa zokha 10 years. Mchifukwa chake ine nthawi zonse ndimakumbukira ubwino wa chipani cha UDF. Chipani cha UDF ana ang'ono-ang'ono amapanga ma business nkumatukuka. Wina aliyense amapanga business nkumatukuka. Sukulu ya ulere. Ndithudi inali sukulu ya ulere kunalibe zona kuti yayi katengeni 350 katengeni 500 kasonkhaniza kuti kunalibe ndipo makopeti malandira chipani cha UDF zonsezo kuti ife tizikumbukire nthawi zonse tikuzikumbukire tikamakumbukira zimenezo misonzi mpaka imatuluka kuti dziko lathuli ndithudi linali dziko la mkaka ndi uchi ndayimena amalamulira Dr. Bakiri Mluzi ngati president First President Amalewezi, second First President chakufa chahana. Ziko la thuli linali losangalatsa ndithu. Anthu ankayendelana mwaufulu, anthu amalankhulana mwaufulu, anthu nthawi zonse Dr. Bakiri Mluzi amalimbikitsa kuti ndife Malawi. Tikapita kumpoto Malawi, pa Central Region Malawi, kumwera Malawi. Kunalibe zonena kuti yayi basi ichi chinamangidwa kumpoto, chinamangidwa bwino basi chisamuke chipite kulilongo. Zinalibezo ti chinthu ichi chinamangidwa ku planta chinamangidwa bwino chitsamuke chipite kulilongo no Dr. Bakiri Mluzi amaona kuti ichi chofunika chipite kumpoto chipite chikamangidwa kumpoto ichi chofunika chikamangidwa kumwera chipite chikamangidwa kumwera ichi chofunika kukamangidwa pa Central Region chipite chikamangidwa ku Central Region ndipo ngakhale Dr. Bingu Mathalika atabwera naonso chofunikira kumanga kumpoto chimamangidwa kumpoto chomangidwa chofunika kumangidwa pa Central Region chimamangidwa pa Central Region chofunika kumangidwa kumwera chimamangidwa kumwera mama Joyce Banda chimodzi modzi a Professor Peter Mutharika chimodzi modzi koma lero lino chakwera pamene wabwera zofunikira zonse zimene ama president ambuyo mwada amanga kumpoto adamanga kumwera zonsezo akuti zisamuke zizipita kulilongwe kuthanda uzati chipani cha MCP ndi chipani cha sankho chipani choyipa ndife amalawi nthawi zonse ndimapempha kuti tiyeni zosankha munthu foti timakhala limodzi kutchalichi pa mpando timakhala limodzi kumzikiti timakhala limodzi uku iye aya amalankhula chitumbuka iye amayankhula chiyawo iye amayankhula chichewa amalankhula chingoni amalankhula chisena ndiye basi timuvotere zokhazi zinthu izi zokhazi izi ndi zimene zimaononga dziko lathu la Malawi nthawi zonse ine ndimapereka chisanzo taona dziko la ku Tanzania azinzathu anthu amalamulira kumene mwija kubwera msilamu amalamulira 10 years kubwera mkristu mlamulira 10 years ndipo anthu amamva kukoma dziko limayenda bwino anthu amakhala ndi chitukuko anthu amalandira chitukuko kuchokera kuboma palibe amene amanena kuti iya chifukwa chani uyu akutilamulira ali mkristu no anthu aku Tanzania chimene amafuna ndi utsogoleri woti dziko la Tanzania akamapereka misonkho aziona chituko chochokera kuboma chopita kwa wanthu. Nchifukwa chakene nthawi zonse ndimalankhula anthu akumpoto kuti anthu akumpoto 2025 palibe zosankha munthu chifukwa cha chiyankhulo kapena chifukwa cha mpingo, tiyetisankhe munthu chifukwa ali ndi kuthekera kolamulira dziko. Anthu apa Central Region tiyetisankhe munthu chifukwa choti iyeyu ndi mchewa, no, koma tiyetisankhe munthu amene ali ndi kuthekera kolamulira dziko. Anthu akumwera tiyetisankhe munthu amene ali kuthekera kolamulira dziko. Ku Eastern Region tiyetisankhe munthu amene ali wothekera kulamulira dziko. Osati kutsanga munthu chifukwa kuti iyayi uyu ndi wakuti wakuti, tinamusankha chakwera chifukwa cha chizungu. Kodi ife tikudya chizungu? Hayi, ife sitikudya chizungu. Pano dziko likuvutika, koma iyoyo akuyankhula chizungu chomveka, koma dziko lili pa mavuto. Zonsezo zimene zimatandavuza kuti ndithu dziko lathu chimene chikusowekera ndi utsogoleri. Pa president tasanga ma president mbuyomu, koma palibe president wakuba mupangiza manyazi ngati chakwera. Pali nduna zimene ngati pali nduna zimene zikuba mopangisa manyazi ngati nduna za MCP. Amalawi tiyeni ndithu tibwelere ku chipani chathu cha UDF. UDF ndi imene imaziwa kwayendetsedwa ka democracy. Boma la democracy amene amalidziwa kuti boma likale democracy, achina kamene angalikwanise kuliyendetsa ndiye ndi a UDF. Komanso ife amala kuti ufulu wathu ubwerere ngati mmene munalili kale, ndiye ndi chipani cha UDF. Ifenso kuti mabizinesi athu ayambirenso kuyenda bwino, ndiye ndi chipani cha UDF. Ifeyo kuti tikhalenso ndi ndalama mmatumba, ndiye ndi chipani cha UDF. Ifenso kuti tiyambenso ndithu kwakumbukira makolo wathu, ndiye ndi chipani cha UDF. Ifenso kuti tiyambenso kumanga manyumba okongola, kugula magalimoto wodula, ndiye ndi chipani cha UDF. Kuti misonkho yathu tikamapereka tizilandira chitukuko chimene tikufuna, ndiye ndi chipani chokhacho cha UDF. Ifeyo kuti tibwereretu kuti ndithu mmasukulu mwathu mu sukulu ikhaledi ndithu ya ulere, anthu nkumalandira ana azilandira makope ku sukulu, ndiye ndi chipani cha UDF. Kodi ku UDF uko ndinda ndiwolemekezeka atupere munuzi. Atupere munuzi ndiye chiyembekezo cha Malawi. Atupere munuzi nda amene yokhayi amene wasala penalty imene tasala na ife Malawi kuti tizamenye pa 16 September 2025. Penalty imene yatsala ndithu ndiwolemekezeka atupere munuzi. Ndipo tikazaponya penalty imeneyi, mayiko ambiri azativira chisoni kuti kodi Amalawi amene anatiombelera ndi ndani. Ku Nigeria maso ali kwa ife kuyang'ana kuti kodi ku Malawi iko asangidwa atupere munuzi. Ku Zambia maso ali kwa ife Amalawi kuti kodi Amalawi asanga atupere munuzi. Mayiko ambiri ku Ukraine, ku Amerika, ku China, mayiko onse pa dziko lonse la pansi, mwana amene akumudziwa ndithu kuti wasala, mwana amene wasala ku Malawi kuti asangidwe president, ndi wolemekezeka atupere munuzi. Kwasala ife achina ka Malawi kuti timusankhe mwanayo, koma iko azinzathu ku Afrika kuno kwa azungu anatisankhira kale kuti ndithu kwasala wolemekezeka atupere munuzi. Twasala ndi ife achina ka Malawi pa 16 September penalty imeneyi tizayisewere mwa ubwino, tizayisewere ndithu mosangalatsa kuti dziko lonse adzadziwa kuti Amalawi atopa ndi umphawi. Amalawi ndimalivera chisoni dziko langa, timasankha anthu olakwika ndi kusiya anthu amene ali angatumikire dziko. Amalawi tiye tibwerere mbuyo kukumbukira ubwino wa chipani cha UDF. Asilikali wathu tikukupemphani, zalandireni zimene azasankha Amalawi. Apolisi wathu zalandireni zimene azasankha Amalawi. Mafumu wathu zalandireni zimene azasankha Amalawi. Mabishopu wathu achikatolika sasa zalandireni zimene azasankha Amalawi. Azibusa atu wa CCP zalandireni zimene azasankha Malawi. Macheru athu, zalandireni zimene azasankha Malawi. Amalawi atopa ndi kulira, Amalawi atopa ndi kudandaula, Amalawi atopa ndi kuberedwa, Amalawi atopa kusankha mbava, afuna amusankhe olemwe zikatupere mluzi, mwana yokhayo amene alibe mbiri yakuba, mwana yokhayo amene alibe mangawa ndi munthu, mwana yokhayo amene alibe kunyuza wina aliyense. Kumavutiro athu ife Amalawi, timakonda anthu abodza kusiya anthu onena chilungamo. Tiye tisankhe olemekeza katupere mluzi kuti mayiko anzathu nawozo azikamba za ife kuti kodi Amalawiwa apunda potani. Nkhani yanga yomaliza, zimene zikulanguliridwa mu social media kuti kodi akali ati mwana wawo ali ku China, ndi kazembe bwanji wo kuno akutuluka mu mgwirizano, iyayi iyayi Amalawi. Tiyeni nthawi zina tizilankhula chilungamo. Patricia Kaliati ndi munthu mwa mmodzi mwa iwo amene amayenda pena paliponse pamene pamayenda Chakwera. Ndipo ngati panali munthu amene anali wo omukonda Chakwera kwambiri, ndiye ndi Chilima, ndiye Patricia. Ngati wasankha zoti chipancho UTM chituke mu mgwirizano, uwo ndi ufulu umene ali nawo. Zili nda Chakwera kumuziya mwana wacho wa Patrick, mwana wa Patricia Kaliati kuti azipitirira kugwira ntchito kulo kunthamangisa, zili ndi iye Chakwera kumasi kuti mgwirizano wa UTM ungapitirire futi mwana wa Kaliati akugwira ntchito ku China. Ayi, ziko linasintha Amalawi ku Eastern Region, kumwera pa Central Region, kumpoto Malawi wina aliyense. Ngati tingazakhale moyo 2025 tizamvotera wolemekeza katupere mluzi, ndiye chiyembekezo chathu chimene chasala. Zikomo kwambiri.